No one knows the secret.
Dab kaman ku dhaca, mise waan ka durkaa.